Kulukutu kalacha sengi kona sengi party kiyo na chenila yake hamba pambili kezo mneke Mfeza kututu kwa kumalu bati ila sponde ama kumete mtlampe Manga buse musha live kaya nzo kinde ngitalu tu subscribe Unga kuhlu kukomente nukuleka Kanja lufutike nukusheru kikono kulu kuna koko Unga bafetu Bashaya Amakhala phana ngeSipho sikamthandeni igcokama lishumfo amanqalo kusokumbuleka ukuthi ke umthandeni umfoko amanqalo kuneSipho asinikwe laphana bakwaHuawai laphana ngefoni ka-25,000 amarandi kanjalo futhi ke newashi lika-7,500 ke alinikwe ibona bakwaHuawai laphana abantu abaningi abayikholwa nena eyokuthi umthandeni impela uphiwe isipho lapha nabakwaHuawai abaningi nje abathi lapha umthandeni uhamba othenga lapha ifoni kanjalo nehawashi waseshutha ke ukuthi uthenge ifoni ebiza ngohlobo oluphezulu kakhulu lapha nasazi ke ukuthi kuthini kwe nokuphawula abantu abaningi kodwa basola umona lapha ukuthi kungani bangavumeli mangabe umthandeni enzekelelwa izinto ezinhle omunye ke oyophumela obala lapha uThibela umfoka mpungoso ubhalile lapha ku Facebook ukuthi ubani umculi ohambe shutha kuzona zonke itolo manje noma ethenga iApple uthulipho isigcino uzohlanya lona ngicabanga ukuthi ke ele post edayibhekisena lapha nomthandeni umfoka manqala sazi ke ukuthi mhlambe kuliqiniswa kangakanani ukuthi umthandeni lezinto kade siphethe akaziphoanga kodwa usithengile waseshuta kodwa nje kithina ngakulethu hlangothi nje siyalibongela insizwa umthandeni umfoka manqala nokuba nenhlanhla yokuphiwa nje lapha na Hawaii ifoni yohlobo lakwaHuawai lapha nokuthi aphakamise umaskandi wakhe lapha nokuwena nombeke balwazane okungowena na futhi omenze abe inxusa lapha lakwaHuawai asazi ke bona ukuthi kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ngizocela sihlanga lapha na comment section ukungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba mina ke ngumfezekile asibona amagomedia sengiphuma kanjani kodwa ke engiyakuthembisa ukuthi sohlangana futhi kuvide landelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho nje ukusiphatha kahle obenosolumnandi kuthanda khona.